Nyashari mwanitafutia Nashanga enyi walimwengu Yashari mwanitafutia Mola tani sitiri madhila haya nifiki Tani angazia nuru gizani hamuni weki Mola tani sitiri madhila haya nifiki Tani angazia nuru gizani hamuni weki Wabaya kweli wabaya
Yeah.
nuru wamenipa.